Kia ora ne, I oane, ti te a koe? A wera. Te kankanga ne o pia. A kamutu koe te kankanga, era mai koe ki koni ia. Ah, eh. Never mind, good.